lelo bende jowo Epini marash mopongi chanwo Nite wash maber mahoyo chunwa Wakedi matek Kato bedo ni wa yudo chanwo kepi Magidu tobiro rumo Kikoro wabende kuyo To watekinda nyaka chien One mana welo bende jowo Epini marash mopongi chanwo Nite wash maber mahoyo chunwa Wakedi matek Kato bedo ni wa yudo chanwo kepi Magidu tobiro rumo Kikoro wabende kuyo To watekinda nyaka chien Ageno wanarome polo malo Wanarome polo malo kachandro kwepini oserumo Edo wadmakwe Kama piwang wano yue Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado Ageno wanarome polo malo Wanarome polo malo kachandro kwepini oserumo Edo wadmakwe Kama piwang wano yue Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado Lituru biro marudha yesu, biro nechegni Bende eno gol magomi pande mudo Cheno wana more dala Weche duto, mawoke dogi Emano mibura loi Kik ungane ngato korobura Kakine moketi poko chopo Lituru biro marudha yesu Nechegni Bende eno gol Magomi pande mudo Cheno wana more dala Weche doto Mawoke dogi Emano mibura loi Ageno wanarome polo malo Wanarome polo malo Kachandro kwepini oserumo Edo wadmakwe Kama piwang wano yue We wanawilgi magomo sekado Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado Ageno wanarome polo malo Wanarome polo malo kachandro kwepini oserumo Edo wadmakwe Kama piwang wano yue Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado Ageno wanarome polo malo Wanarome polo malo kachandro kwepini oserumo Edo wadmakwe Kama piwang wano yue Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado Ageno wanarome polo malo Wanarome polo malo kachandro kwepini oserumo Edo wadmakwe Kama piwang wano yue Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado Wanawewe ndego maglocho We wanawilgi magomo sekado